Molweni nonke bantu endibathandayo, ndiyanamkela kulo mfanekiso we-adding and subtracting ye-negative numbers, amanani a-negative. Okokuqala masizibuze, i-negative number yintoni? Masizobele i-number line idicace kakuhle le nto. Nantsi i-number line yethu. Thina siqhele amanani a-positive. Apha khona sisuka ku-0 siye ku-1, ku-2, ku-3, ku-4, sinyuke njalo. Uba ke mna benzothi u2 plus 2 ngubani besizoqala kule ndawo ka2 songeze u2 siye kule ndawo ka4 u2 plus 2 ke ngu4. Uba mna ke benza kubuza ba mhlambi u3 minus 2 ngubani besizoqala kule ndawo ka3 sisuse u2 siyo makule ndawo ka1 ke u2 plus 2 ngu4 u3 minus 2 ngu1. Sesiyazi ngoku le nto siqhelile ilula kakubi. Mna ke uba benza kubuza uba u1 minus 3 ngubani besiza kuthini? Sizowenza into efanayo. Siqala kule ndawo ka1 sehle ngoku sisuse u1 siyoma kule ndawo ka0. Ngoku kwenzeka ntoni ngapha kwa0 ngasekhohlo? Siya ku minus 1 siye ku minus 2 ku minus 3 sehle njalo. Ke uba benzoqala ku-1 ndifuna ukususa u-3. Bendizawuthi ndisuse u-1 ndiyofika kule ndawo ka-0 ndiphinde ndisuse u-1 omnye ndiphinde ndisuse inani yesithathu ndiyoma kule ndawo ka-negative 2. Thetha uba u-1 minus 3 ngu-negative 2. Xa sicinga le nto singayiqonda into yoba sesiqhelile into ukwasebenzisa amanani a-negative empilweni nje. Uba mna bendizoxelela uba yho namhlanje kuyabanda yi-1 degree phandle, ndithi uba ngomso izowehla nge-3 degrees temperature. Unokwazi wena uba ngomso izoba yi-2 degrees phandle. Futhi masikhumbule ke xa i-negative number inkulu, so mhlawumbi xa sino-negative 50, u-negative 50 degrees uyabanda ngakuno-negative 20. Loo nto ithetha uba u-negative 50 mncinci ngakuno-negative 20 kuba ukude ukusuka ku-0 xa siya ngasekhohlo kwi-number line yethu. Ekuqaleni kungaba nzima mhlawumbi kuyiqonda le nto, kodwa kuba wena mhlawumbi ungafuna ukuthi hayi u-50 mkhulu ngakuno-20, kodwa xa sine-negative sign siyayiguqula loo nto. U-negative 50 uba mncinci ngakuno-negative 20. Masenzeni imizekelo isibe kwazi ukuyiqonda kakuhle le nto icace. Uba besino-5 minus 12 senza ntoni ukuthi wenza uba sifumane impendulo? Sizosibekela i-number line yethu. I-number line iyanceda ukuba siyayibona le nto esiyenzayo, asiyithethi qha, siyayibona futhi. So ibalulekile kakhulu i-number line. Iyasinceda kakhulu. So sifuna ukwenza u-5 minus 12. Nanku u-minus 10, u-minus 10, u-minus 9, u-minus 8. Siqale ezantsi ngoku siyanyuka, zezi ezincinci ngoku apha ngasekhohlo. Xa sinyuka ziyakhula, ayakhula amanani. Minus 3, minus 2, minus 1, u-0. Sibeke u-1 wethu, u-2, u-3, u-4, no 5. Imfutshanyana le number line kodwa akho ngxaki. Nanku 5. So 5 minus 12 siqala kule ndawo ka-5 ngokulandela umthetho. Sisuse amanani ayi-12 sithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siyoma kule ndawo kabani ka-negative 7. Thetha uba u-5 minus 12 ngu-negative 7. Masikhumbule futhi into yoba u-12 minus u-5 ngu-7 o-positive. Loo nto isixelela ntoni? Isixelela uba imehluko ngaphakathi ku-12 no-5 ngu-7. Kodwa ke u-positive no-negative uxhomekeke uba siwabeke njani amanani, kuba apha phezulu siqale ngale encinci sasusa le enkulu yasinika impendulo e-negative. Kuba amanani a-negative asebenza njalo kanene, xa ususa inani elikhulu kwelinye eli-negative kuzophuma impendulo e-negative. masiqiniseke into yoba u-5 minus 12 ngu-negative 7. Masithi sizame ke omnye umzekelo. Negative 3 plus 5 ngubani? Sizosebenzisa le number line evele ikhona apha phezulu. Siqala kule ndawo ka-negative 3. Ngoku siyanyuka siyongeza u-5. Thetha uba sizoya ngase-9 sithi 1, 2, 3, 4, 5. Sayoma kule ndawo ka-2 o-positive. Impendulo apha ke ngu-2 o-positive. U-negative 3 plus u-5. Xa songeze u-5 ku-negative 3 sifumana u-2. Masikhumbule futhi uba u-5 minus 3 ngu-2 naye. Le nto ke iyasixelela uba u-5 minus 3 uyafana no-negative 3 plus 5. Ke siyayibona into yoba apha siyenza into efanayo ne-addition and subtraction ye-positive numbers qha ngoku singehla siyengaphantsi ku-0 sehle ngaphantsi ku-0 lo. Masizame omnye umzekelo. Xa sino 2 minus 3 senza ntoni? Xa sibona into enje masikhumbule into yoba i-negative signs xa zime ngolu hlobo ziyacimana. Enye i-negative sign icima enye. Thetha uba le nto iyafana ngokubhala u-2 plus 3 okanye u-2 plus 3. Loo nto isinika u-5. Masizame enye. Sithi mhlawumbi u-negative 7 minus 2 kubani? Le nto iyafana ke ngokuthi negative 7 plus 2 kuba i-negative signs iyacimana. Loo nto ke izosinika bani? Siqala ku-negative 7 songeze u-2. Loo nto ke xa sinyuka ngo-1 sizofika kule ndawo ka-negative 6 phinde sinyuke siyofika kule ndawo ka-negative 5. Le nto ke iyasibuyisa kulaa nto yokuthi u-negative 7 plus 2 iyafana no-2 minus 7. Loo nto nayo isinika u-negative 5. Ngoku soqhuba ngeminye imizekelo. Xa sino 7, negative 7 xola, minus u-3. Kuzophuma ntoni? Ngoku siqala kule ndawo ka-negative 7 sehle sisuse u-3. Loo nto izosinika u-negative 10. Kuba sisuka kule ndawo ka-negative 7 seku-negative 8, negative 9, negative 10. Le nto le singayilinganisa no-7 plus 3 osinika u-positive 10. Njengokuba siqale ku-negative 7 sasusa u-3 sayofika ku-negative 10. Xa siqala ku-positive 7 songeze u-3 sizofika ku-positive 10. Masenze eminye imizekelo side siqhele le nto. U-3 minus 3 ngubani? Khumbulani uba i-negative signs ziyacimana, so iba ngu-3 plus iyafana no-3 plus 3 isinika u-6. U-3 minus 3 ngubani? Sino-3 sisusa u-3 sifumana u-0. U-minus 3 siqala kule ndawo ka-negative 3 siphinde sisuse u-3 izosinika u-minus 6 loo nto. Sebenzisani i-number line xa ningayiqondi le nto kahle. Minus 3 minus 3 i-negative signs apha ngaphakathi ko-3 abaziyacimana zijike zibe zii-positive signs. Thetha uba siqala ku-negative 3 songeze u-3 ngoku kuba i-signs ijikile isinike u-0 loo nto kuba siqale ku-negative 3 sawongeza u-3 awusibeka kule ndawo ka-0. Enye indlela esingayibhala ngayo le nto inokuthi minus 3 minus u-minus 3. So u-minus 3 simsusa ku-minus 3, loo nto egqibeleni isinika u-positive 3, loo nto ke isibeka ku-0, kuba sithi negative 3 songeze u-3 kuloo nto, kuba i-negative signs ziyacimana. U-12 minus 13 ke ngubani? Siqala kule ndawo ka-12, sisuse u-13. U-13 mkhulu ngakuno-12. Umohlula kangakanani u-13 u-12? Umohlula ngo-1, thetha uba impendulo yethu uzoba ngu-negative 1. u-8 minus 5 ngubani? Sithi qala ku-8 sisuse u-5 sifumane u-3. U-5 minus 8. U-8 mkhulu ngakuno-5. Thethi uba siqala ku-5 sisuse u-8 side siyophela kule ndawo ka-negative 3. I-number line iyanceda. Ihlala lizohlala nisebenzise i-number line. Siqala ku-5 siye sihambe siye ngasekhohlo side siyophela kule ndawo ka-negative 3. Kaloku sihambe indawo eziyi-8 ukusuka ku-5 endleleni ehlayo de siyofika kule ndawo ka-negative 3. Khumbulani ke ukusebenzisa i-number lines xa usenza imizekelo ezidibene ne-negative numbers. Ubekwazi ukuyibona kakuhle le nto yenzayo. Ngaphandle kwaloo nto, practice, hlala uyenza imizekelo emininzi, ide iqheleke le nto ye-negative numbers.